gatsheni boya benyathi byasongwa byasombuluka mpongo kazingelwayo nabakandlovu zide ekhaya ngokwesela belusi nina bakakhumbula amagwala nabakadebazane ntombazane nina bakwasihlangu esihle mthiyane ngokuthiya amadoda emazibukweni nina bakwamdubusi ndlovu